Fresh meat.
You the best they got?
Nitakushinda katika vita hivi.
Time to get to work.
Bali, umeshindwa.
Yeah.
Kifo yako haraka.